Ngisho lutho mahlangu kukuwe ngoba into yakho manje ukuthi wenzane
ya